Anola Timasim Antre Osimono Eslemu for your chairmunina Warwaris of Lugu Tamale anybody got Navlongo Nipaga. A real sabre pa. Se wo tamala wabo. Nase when ya bayre fufu pa. Nem a maye a hofe for pa. Only drefu for you so. Bayre fufu papa bi. Fita 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 kama. Nen so ni panke se sin chen. Nem maya bese naya ne numomu jina so no ne wo. Na yo mu din so yi gugu nchene fufu yi dane dane na se wunya upito papa bi pa enye nkan de no ene enye kumase de no esre mu de papa bi na se wa konfem kwan a yedi tomatoes light soup aye ne kama 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 na pito yi sinchen na wia uti hu pa na be hu se yes aduane papa pa de esre mu ene wo nyame abonua ne papa agusrem awia sabre pa unnam na vlongo na se unya kurikuri pa na se edawa no pa na be hu se yes aduane papa krom pa de ene srem aduane be na pa srem unya fresh wanya de di enro agugu gusu yo nantwinam a nantwinam aponche enam a papa bi dwanam a papa bi nantwinam de ye nka kra wo hwe sɛ de mayɛ yɛ wo fufuo yi pa wankasa udi bia be hu sɛ yes Ghana de ye yi a form half one de ye sisi yɛn yo wo be kɔ school paper ne mankan fufuo ne yasa mankan ne ya hata na wo be gyira so awɔ pa na be wo wie no hwa wo sɛ mo yɛ twa bi ma di kra ne wanu mu atɔ me nana ne wo yi yi bɔde ne ntɛm no na wo gyina so ba akofo wo be wo ma fifira tew ebinu nso kra wo ho a wo bi nwo wo a wo ka no wo na wo wo na hwɛ sɛ de esremfuo yi de ɔno fa si ɛyɛ ɔmo die na kyɛ sɛ yɛn a yɛ wo fɔ mu ade yɛ maame no mu sisi yɛ paa ɔmo yɛ hwa de kakra wo ha subscribe my channel and share my videos for me. Thank you. Bye bye.